Your friend me Justice O.A. Amankwa from Eastern Region. My company name no Jah Machine Ventures. Yeah, started as a small enterprise. My name, my wife Juliana Amankwa, our Kantamanto, Kitu bi about 20 years ago. Kakra 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 sa na adwuma no atum pon abedu ba bia yewo hayi. Sesi ame no ka sey adwuma ne bi wo CMB, ebi wo Kasoa, ebi so wo Takrade. Business no so a share sey no se eye Kitu anti kakra 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 sa na Yakupon aboa ede atum pon do ba bia yewo hayi. Your term basically consumable commodities. Nuane aye die tin fish, tin tomatoes, mainly tin tomatoes ene aye die aye pa na tin fish ne oil ne spaghetti ne ene maka aye di bia no emo ne ade kakra ne nyina bi eka ho yeton how the business bi ase de nyina ne medi kan kan no how business bi mu ananso jamia dom kakra 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 ne wo mo a yaboafo a mo kan ho ye Access Bank no omo aboa ma adwuma no so atimi akonkan ye mrika mu pa ye share adwuma na se ne se de ye nya aboa fo be so ye ase na ye Access Bank ma ye 2.0 ye nim kakra no ama companies akese a wo man mu nyina bi te se Olam Ghana Limited na GB Food a mu nyina ye consumable commodity companies no omo nyina de ene ma ema ye nyina eboa eto ma ekonkan enti achievement ne de sense adwuma na kasa ye tu no ho pon kwani mu te no ama company ta kase ne nyinaa ne no mu nyinaa eya dwuma so bi person ko business no mu se se ya bi ana se o she business bi ase fofura de meka che na se on tumri kan ko Access Bank na anko ka de o person o ye bi a enkyere om na okoka ka kyere om a Access Bank adwuma e fo no so o ma kwadare e wo adwuma se mu o mu nim adwuma mu se de adwuma e kwa so a etumpon nto mema na foto a be ma na adwuma no atimi akonkan se de media akonkan ya
Access more than banking.